كوالي يا 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 كوالي uno musi yonjija 17 kwitagi ya 17 zugu kwezi kwa munyonyo urumuri ruinje nga mu ntara yacu amwaro nasabye mukomera amashi neshi barabwiye umubyeyi wacu yavuze ati urumuri aho uzoca mu makomine yose mu cyacu cy'u Burundi uzoca kwirenganira aho uzosanga ata bikorwa bikora ko mugabo azosanga ibikorwa bikora ko iterambere uzoca ruhagara rwicare rubafashe kugira ngo rubatere n'intege runaterere agacumu k'ubumwe nyendi cubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi yabarungikiye ukomo haruye imifuko 55 kuri shanti yose batoje asanga niko mino yose baciyemo nkumva yuko imifuko myinshi cyane rwose yisima izobigiye mu bene gihugu kugira ngo ifashe mu nyubako rusange ubu muri kwa mahoro kwerekana yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta mahoro n'umutekano aha mu Burundi bwacu amahoro n'umutekano birakwiye mu masaha 24 umuntu atemba mu gihugu cyose cy'u Burundi atamuriye urwara namwe byo ntwara muri murabona yuko bose abantu batekanye bari mu misozi bakora ibikorwa bya misi yose nibaza yuko ubu ari igihe cy'ugukomeza amahoro n'umutekano dufise mugabo tugaca tuja ku bikorwa rero ibikorwa nyenzina ibikorwa biduhuza twese ibitwitse ibikorwa rusange byo mu mashuri ibyo kuraba amabarabara ibyo kuraba ibitaro n'ibindi biduhuza twese hamwe kandi tutibagiye n'ibikorwa bya misi yose by'umuntu wese ibikorwa bya misi yose dushyiremo ingufu kugira ngo viteze twumve yuko dushyizemo ingufu cyane kuko turakora mugabo kamenga turarwaye akoya rimwe rimwe twige gukora dukora ikiciro twita plan de travail et budget ni ukuvuga plan de travail tupange ibikorwa mu mwanya unganuku kandi twagera tubikurikirana igihe niko birakorwa kugira ngo ntibicegwe kuko bicerewe cyangwa biceza ntibikurikira kuko twama tuka turasubamo bya bindi tudashaka guheza icyo dutanguye ushobora kumva yuko mubikora ko mugacumva cyane rwose amanje ndabatumirira kubandanya mufite umutima wo gukunda wo gushyira hamwe ndabasabye murwanye akarenganyo ikintu cyitwa akarenganyo mu gihugu cyacu cy'u Burundi mukarwanye cyane rwose akarenganyo mu nzego zose hagati yanyu n'abandi harya mu mihana iwanyu ntihakagire umupfakazi ntihakagire umwana impfubyi arenganywa kandi ntihakagire n'uwitwaza ubupfubyi cyangwa ukwitwaza ubukene ngo ace yibaza ko abantu bose bamwibye cyangwa ari byo bamwibye mugabo ubutungane ari bwo buca imbere kugira ngo tubone ko twese turi ba mugabo umwe atamwanya wo guta uriho kandi atamwanya wo kwiyumvira gusamaza abantu ukiruhuka twagomba rero dushya tubasaba yuko uwo mutekano n'amahoro mubwaza mubyaza ibikorwa bya misi yose kugira ngo ya ntumbero na nyendi cyubahiro mukuru wacu mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yuko ni muri 2040 tuba turi igihugu cyifashe ngo cyigaburira kikiganza no kwitwa twabishikiriza twita piyemeza muri uwo mwaka hamba 2060 tukatura ibihugu turi mu bihugu bya rutura bimwe aho ko bitumirigwa kuja gufasha ibindi bikiri mu nzira y'amacambere ivyo rero tuzobishika ko ari uko dukuye amaboko mu mpuzu tugaheza tukagwanya akarenganyo tugaheza tugakora kandi atanumwe asigara inyuma kandi tukagwanya ariko cyitwa akaboko n'abantu mwese nga muze gusunga tugwanye bakaboko biba abantu biba makori abantu badashaka gutanga ikoro bateza kubitanga harya bibye mwese mamuri ngaha kuko ikoro ryo rituma ibikorwa byose bya leta bishobora kurangu murumva rero nta muntu yovuga ko akunda igihugu igihe yiba makori yabe n'igihugu igihe abuze igihugu kuko shogi ikintu gikoze kubera bagisahuye ibi amakori yayo ashobora gufasha mu bikorwa by'iterambere.